E ngā muka tāngata korengi tāmirotia nei e tā tātou kaupapa hui a kai manawa. Nau mai ki te whakāturanga o Whakamāori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whakamāori is back, led by host Kimo Houltham and Dr Anaha Hiini.
Kōrero mai mō taua ai, tohunga koe ki te ai.
Tohunga ki te ai, ne? Tohunga ki te ai. Te hea horopaki e hoa.
Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristin Ross in a journey of translating English content into Māori.
Ko te iwi rata ki tēnei tohu o te aroha, kā rata ki te kaunga o te noho, kaua ko te rahinga.
Āhua nuri tō tātou tuahine.
Ah, kāti!
Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew.
I want the truth!
You can't handle the truth.
Nice.
LJ Hooker, ko koe.
Pai te reo waiata.
Engari mo te Māori, eo.
Hoi anō, mehe mahe whaka Māori tō kai. Hoki hoki mai anō, engari mo tēnei wā kei aku hoa. Tēnā nō rā koutou, hei konara.